ingingo nkuru twabateguriye. Abaturage bakomeje guhunga ari benshi imirwano ibera mu karere ka Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Abaturage ba Jomba abagize akayira babona barimo bahungira ahangaha muri Rucuru yo hagati, nyamara twavuga yuko hariho abandi babuze n'inzira banyuramo bakaba bakibarizwa muri ako gace k'imirwano irimo ikorerwamo.
Jean Damascene Baziyaka, umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruharanira amahoro muri Rucuru. Minisitiri w'intebe w'u Burundi Gervais Ndirakubuca arasaba abarundi bose gukorera hamwe kugira ngo bagwize umusaruro.
Iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe, tugasengera ku mugozi umwe, atakitudurumbanya, atakiduca intege, kandi dufatanye mu nda twese.
Gervais Ndirakubuca mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe ibiribwa ku isi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugizweho na mugenzi wacu Diane Nini na Hazwe.
Amakuru yacu turahere muri Uganda, aho abajeje umutekano muri ico gihugu batanguye amatohoza kucateye umuriro wahitanye abana 11 biga ku ishure ry'indaro ry'abafise ingwara y'ubumyi. Umuriro wadutse mu bucagucagu bw'ejo ku wa mbere wahitanye abana bari hagati y'imyaka 4 na 13. Ihishure ryadutsemo umuriro ryitwa Salama, rikaba riri mu karere kitwa Mukono kari hagati mu gihugu ca Uganda. N'ishure ry'abana b'abakobwa gusa muri rusangi, abaririmwo bari 70 igice cahiye caryamamwo abana 17. Polisi ikavuga ko 6 mu barokotse muri ico gice cahiye ari ndembe. Luc Owisigire avugira polisi ya Uganda yasiguye ko imbere yuko imiryango y'abazize uwo muriro ironka uruhusha rwo kubashingura, hazobanza gukorwa amatohoza yimbitse arimwo n'ayazokoregwa ku biziga vya banyakwigendera. Uramatari w'akarere iryo shure riherereyemwo nawe yabwije rya Amerika ko amatara y'igice cahiye azimirizwa mu cumba c'uwaraba abo bana. Uwo abaraba yarashoboye kurokoka naho bitakunze ko atabara umwana n'umwe. Yasiguye ko nawe nyene atazi umuriro iyo wazananye. Umuriro wo kuri iryo shure wadutse mu gihe hari hasigaye iminsi mike cane ngo umuganwakazi w'Ubwongereza Anne, ariwe umukobwa wahoze ari umwamikazi w'Ubwongereza umuhisi Elizabeth wa kabiri, agendera iryo shure ari kumwe n'umutambukanyi wa president wa Uganda Jeannette Museveni. Kuva mu kwa mbere kuno mwaka muri Uganda hamaze gusha amashure menshi yamara igitera uwo muriro kiracari amayobera. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ishamwe mpuzamakungu ONU rikeneye uburyo bwihuta bwo gufasha abanyagihugu ba Siriya. Yemeza ko akaga barimwo gashobora gusongerwa isibe n'ibihe by'imbeho bimirije kujamwo. ONU yitangaza ko uburyo bwo gufasha abanyasiriya ahanini bwahereye mu guhangana n'ikiza ca korera kibarizwa mu turere tugera kuri 14 muri Siriya. Kugera ino saha abamaze kumenyekana ko banduye ni imiburiburi 244 mu gihe abo ico kiza kimaze guhitana bagera ku 80. ONU ivuga ko kugira ihangane na korera muri Siriya ikeneye vyihuta imiliyoni z'ababa 35 z'amadolari. Iryo shamwe ryashize ku mugaragaro uburyo rikeneye bwo gushigikira abanyagihugu mu bindi bisata. Ico bikoze yerekanye ariko ko abakeneye ubufasha bwihuta bagera ku 14,600,000. 12,000,000 muri abo bakeneye ubufasha bw'ifungurwa, abandi bagakenera ibindi vya nkenerwa. Ivyo biharuro ONU yemeza ko biri hejuru y'ibindi vyose iryo shirahamwe ryatorokanije mu myaka 11 iheze. Ayandi makenga ONU yerekanye ashimikiye kuba uno mwaka myinshi mu miryango ya Siriya itazoshobora guhangana n'ikibazo c'umuyagankuba, gutyo bikazogorana ko bashuhisha amazu yabo. ONU isigura ko abanyagihugu ba Siriya bakeneye kuzofashishwa ibikoresho vyo kwirinda imbeho biyongeye ko ibice 30% ugeranije n'abari babikeneye mu mwaka uheze. Igice kinini cy'abo bantu kigizwe n'abana n'abagore baba mu makambi adafise uburyo bwo gushuhisha amazu, umuyaga nkuba ukwiye n'amazi akwiye. Ejo gi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'ubu turacari ku mugabane wa Afrika, batavuga rumwe na leta n'abaharanira gateka kazi na muntu muri Centrafrique Baterivya tsingingo ya President Faustin Archange Touadera yogu kombora umukuru wa sentare nta nyuzo y'ico gihugu. President Faustin hejo kwa kabiri niho ya kombora Madame Danielle Darlan abatavuga rumwe na leta namwe mu mashahamwe yigenga bakemeza ko umupfasoni yatakindi azize atari kuba yaranse kwemeza amategeko atandukanye yaragamije guhindura ibwizwa nshingiro kugira ngo President Faustin Archange aronke uburenganzira bwo kwitoreza manda ya gatatu atavuga rumwe na leta n'amashahamwe yigenga bemeza ko mu gukombora Madame Danielle Darlan mu mabanga y'umukuru wa sentare nkuru ya Centrafrique President Faustin Archange Touadera yahunyanze ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro rigenga Centrafrique rikavuga ko atamuntu n'umwe abwirizwa kurenza manda zibiri mu kwicenda kuno mwaka President Faustin yashinze umurugwi uhinyanyura ibwirizwa shingiro ushiramwo ingingo zivanaho ibiringo ntarengwa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yishingiye ku mategeko ico gihe yasheshe abari bagize umurugwi imigambi yabo igwiza na zero kuva ico gihe Danielle Darlan yigeze arabwa giza n'abashigikiye ubutegetsi bwa President Faustin Archange Touadera akenshi baramwibasira byaba biciye mu myerekano imyiyamiriza canke amajambo akomeretsa bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi iturukanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP mu mfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikaba ryamubajije ico agona ku ikomborwa giwe nawe yavuga ko arindiriye kuraba aho intahe izoshira imbere yo kugira ico avuga abatavuga rumwe na leta nabo nyene bavuze ko bazokwitwarira president wa Centrafrique berekana ingene yahonyaza itegeko mu gukura uwo mukenyezi mu mabanga yiwe
urakoze Diane nini nahazwe mu komeje kumva radio ijwi d'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave ku metro 19.22 mushobora kandi kuva ibiganiro byacu mu cyo kurubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio acuve wa akadomo com no kumbugaza YouTube Instagram na Facebook adresse yacu ni vewe wa radio yacu
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye twijwe rya America Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo imirwano hagati ingabo za leta n'izinyishyamba za M23 irakomeje mu karere ka Rucuru mu gace ka Jomba ikomeje gutuma abaturage benshi bahunga mbere yuko za muri studio navuganye na Jean Damascene Baziyaka mu mujyi wa Rucuru mu muyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruharanira amahoro au cadre des jeunes bâtisseurs de paix yatangiye ambwira uko ibintu byifashe
ubu ngubu tuvugana imirwano irabandaje hagati y'igisirikare cya FARDC na n'umutwe witwaje intwaro M23 ubu imirwano kuri uyu munsi wa gatatu yabyutse ihereye mu murenge wa Jomba umwungu umwo nimwo imirwano irimo ibera kugeza n'aya masaha tuvugana
ubu tuvugana wowe uri ku biro by'akarere ka Rucuru abaturage bahungaho za Jomba baragana he
urareba munyamakuru igihe hari hashize iminsi myinshi harabayeho guhagarika imirwano hagati y'igisirikare cya FARDC n'igisirikare n'uwo mutwe witwaje intwaro M23 ubwo hari abaturage kubera ubuzima bubi bari barahungiye ahangaha muri Rucuru yo hagati noneho ubuzima bubi bubatera gusubira iwabo mu ngo zabo za Jomba ubwo imirwano yongeye gutangira abaturage ba Jomba abagize akayira babona barimo bahungira ahangaha muri Rucuru yo hagati nyamara twavuga yuko hariho abandi babuze n'inzira banyuramo bakaba bakibarizwa murako gace k'imirwano irimo ikorerwamo
none se muri iki gitondo harabageza aho ngaho rucuru centre bahunze
n'ukuri munyamakuru n'ukuri hari habahunze ahubwo hariho nabandi batewe amasasu kuko harabakorometse dutangiye kubonaho ba aho iyo mirwano irimo ibera ari abaturage bakoromekejwe ubwo turimo tubabona abagize ubuyambyi barimo bazanwa hano ku bitaro bikuru by'akarere ka Rucuru
naho se abahungiye kuri stade yitiriwe umwami Ndeze Rugabo wa kabiri abo bo barafashwa baritabwaho bate
abahungiye aho ngaho kuri iyo stade ya umwami Ndeze Rugabo wa kabiri kubera ibisasu by'imbunda nini zirimo bivuga nabo bagize ubwoba urumva bafite ubwoba bamwe bari baraho ngaho bategereje yuko ahari umutekano wagaruka mu buce bwabo bagasubirayo kubera ibisasu birimo bivuga kuko biri kuvugira bugufi bimwe ngo ku birometero bitandatu na Rucuruyo hagati nabo bagize ubwoba batinya yuko hari igihe baza guterwamo ibisasu abandi batangiye bari guhunga nabo abayi baraho ngaho bafashe inzira ndababona barimo berekeza muri za kiwanja ubwo mbese abantu muri make babuze iyo bava niyo baje
ari ingabo za leta FARDC ari ni iz'umuryango w'abibumbyizo za MONUSCO harakorwa iki zirakora iki kugira ngo zibungabunge umutekano w'abo baturage
icyo tubona ku ngabo za leta ziri ku rugamba ariko reka nkumenyeshe yuko aho iyo mirwano irimo ibera hariho ibirindiro by'ingabo z'ubumwe bw'amahanga MONUSCO ubwo rero kuko twebwe turi abaturage ntituzi icyo zikora kuko aho iyo mirwano irimo ibera ni bugufi byaho ibirindiro bya MONUSCO bibarizwa aho ndakubwira yuko ni bugufi yarangira amatebe naho ni bugufi ya uriya muriro w'amashanyarazi urimo watsa Rucuru na Goma ndetse wa Bwana Demerode aho ngaho niho ibisasu byabyutse bivugira kugeza n'aya magingo yangaye
mubona mute mwebwe nk'urubyiruko wa mahoro musanga yagaruka te muri ako kare kanyu n'uruhe ruhare mubona mwabigiramo
yuko uhereye kera uhereye mu 1994 abasore twavutse muri icyo gihe urumva nta n'igihe twigeze tubona ku mahoro mu karere ka Rucuru rero ibyo dukora twebwe abaruku vugira abaturage abaruku kuganira na moko ayariyo yose kugira ngo twishakire amahoro ikibazo rero nuko tubona igihe cyaba gikeya ukabona imirwano ikomeje kuba mu karere ka Rucuru abafite ubuzima bubi ntabandi n'abaturage tukibaza twebwe nk'abaturage ibi bintu tubifitemo uruhare ki nta n'uruhare turubifitemo rero twebwe icyo dusaba nuko ari ubumwe bw'amahanga ari igisirikare cya Kongo ari ubutegetsi bwa Kongo bwakora ibishoboka byose ntabwo ari twebwe abanyarucuru tuzabaho ubuzima bwo kubura umutekano buri gitondo ikigoroba udusambi ku ndugu no ku mitwe
Jean Damascene Baziyaka umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko ruharanira amahoro muri Rucuru ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi rya Amerika
reka namwe tubashimire munyamakuru w'ijwi rya Amerika
ngo ubumwe bw'uburayi watangaje kuri uyu wa kabiri kuwakuyeho ibihano wari warafatiye abayobozi